Allahumma Allahumma ya Rabbi salli Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.